Hi, this is number 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Peter Mokaba Stadium, Sekhukhune United, North Cape Town City 1. My brother, how do you feel about the game today?
Yeah, no, game here today, I be eliminate. No, Maswana, Sekhukhune, like, or Lord, you wanna match.
Yeah.
Yeah, you know, but one hour, Kaori, ready, Papa, did you papa, and when I please want to win. Ara, I be eliminate, but Sekhukhune, no worry. Ke bona ba le go pele
ba tlhasela ya
ba satlhele ya o tsona le mshimane ke keletso magala
ya ka monna
a wa mola gore bola ile
ya monna
ya ke tsebe rena ile ba bo le jwa ke mara gore bola ile bola ka ga ile gore o ile gore go tswa bana ba le bona ba kgona go mshimane le ba go gore a be go dira go go defend go attack go attack go ire batho ba la ka ka go bona ba tla kua ya ba tla kua go buka go bona gore le kwa kwa mra go ka sai ya ya go bulega kwa mra go le so hey a ona ta ba re nore ka mo ba re khatlang ka gona gore re di game tsa league ha wa re wa re lo bere ka botse
ba le kwatisitse re tlo ba betha
ka ya ya keep dance into the right so re go se tsole sa lo se le re ke ka bra vela re ra ke foko ga ba yona ya lo no ai no ya le mo ga
khala yo ga ishi no ra le mo ga the best in future
no ra le mo
thank you.